yangu nito jambele ndi ya mahera mesi kufamba ho
kono we
kufamba ho isune kumene uja mutemu
noze
peti yangu kichaye nariye amahera mesi ya mbele kufamba ho peti yangu sambusa iburete ichapati ibigori
inchuku
peti yangu mungabo mngijoro mngijoro na aftu tsendibu kamahera nariye jomuli weekend darira ndavuga oh my dear Twari yamahera ibihumbi mirongo ibiri n'indwi n'ujya mu sisita.
Karibu kriya nimwitinya nimwitinye ashivo ku bugari.
Agetse kuri pisine acayitaye ndani yambaye jinisi.
Araryoshe araryoshe ubugari. Nimwitinye icyanka cyabashikiriye cyahagetse. Harimo amanyagitega amanyacecheri nava mu gisi yose arahari.
I'm not going to be able to get a little bit of a
Changa cha nabazaniye nabazani ndabica mu bugari wabonye ntamazi ruzi ruzi amapepa yino urabona uraribona
oya
monja monja kuraya kubera ngene iryo shira ku muceri
ngene
yivoka njya urumube amezi umunani
uruzi ruzi no jama ntamapepa nzara
ngo yo biri mu sumu ya panya ntiyonyesha urabonza cyane
none
Ndabatahura mavuka yoshe cyane.
Aya mavuka si.
Kriya nimitinye yose nabazanye.
Kurayo paho genda kurayo. Amavuka si yo kurayo.
Banda ni rugendo.
Si yo genda.
Basi munde ayo mwarisha amangenye.
Kwara paho.
Kuyatwarisha.
Kuraho.
Kura. Kura.
Kura hiyo myaka. Wewe munaro ndari voka
ajya. Ndiye base mwarire hamara.
Kokore he. Kokore he. Kokore amahera puye. Amahera puye.
Ni munde amangenye.
Amahera puye he kwara.
I'm not going to be able to do it.